My sexy finger, candela, with hakuna matata. Kinashwa ni afuraha, itahini tumechanga, kiusadaka. Kima laini ni kupata, kanti uzu ni korada. Bitse, kiti kiti kiko sawa.
Touch, lift, right, central, country, private. We gonna be done, animal is safe. Mr. Officer, I don't need sorry.